Aloha ku'u moku o ka ho'olawe, mai ki nohi kou inoa o kana loa. Ko he mālama lama, lau kanaka ole, hiki mai nā pua, e ho'o malu mai. Alulike kako la hui Hawaii, mai kala hiki mai I kala kaua e kupa'a hahai ho I kaika nakanaka kauli I mako. Nui ke aloha no ka aina, hano hano nā pua hui alaloa. No ke kaua kau holo me ke au puni, ma apu ka mana o no ka pono ka aina. Imua nā pua, nana kila ka ho'olawe.
What the fuck?
Yeah. 3 out of 4 is not bad. 3 out of 4 is not bad.
Yeah, fucking what the yeah.
Go inside my bag. John, go in my bag.
Pono ka aina I mua nā pua lana kila ka ho'olawe I mua nā pua lana kila ka ho'olawe I mua nā pua lana kila ka ho'olawe.
Yeah.